Ao balese babuwe ha woloka yena
rua ka tsho ba bana bese
balese
rua ka modimo
we ha woloka
modimo wa di chaba 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 bana
balese
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 babuwe ka yena
ai
balese
I'm gonna go to the hospital.